Nimbati burn.
Nim nim.
Nimbati shuka.
Murti shuka. Shino mohade. Murti shuka. Dunya wala.